make ni 35.
Mwarabu murumva yuko amaze gutembera cyane gose yaguze naka radio kimwe 35 kandi agabura umugore n'abana nibindi byinshi yatubwiye yagize mu akamana namwe aka radio kadasanzwe cyane gose aha Bujumbura gafise abantu bakira cyane gose bashoboka
nge mbere ndakabavugiriza mwumve
mwarabu n'umuntu ateye imbere cyane gose kunzi ba Black TV aho muhereye hose turabaramukije abo bwije turavuze ngo ijoro ryiza abo bukeye ari twitwe ngaha mu Burundi turabaramukije igitondo cyiza cy'umugisha kw'imwebwe. Uyu munsi Black TV yazindutse ija gutemberera umwe mu basanzwe bakoresha bakora akazi kiwe bakoresheje ikinga aribo bamwe tumenyere ku mazina bitwa ngo naba taxi velo aza kutuyagira byinshi ku bijyanye n'umwuga wiwe. So ku muntu rero atari bwa kandi subscribe kuri channel yacu ariyo Black TV tumutumirire gatoya abanze agire subscribe kugira ngo abe umwe mu bambere bazaronka amakuru yacu uko bukeye uko bwije. Turatangwa tumuramutsa atwibwira amazina atubwira akazi kiwe atubwira akamaro kiwe kugira ngo tubandanye igano cyacu reka tumwe tumuhikaze aturamutse atwibwire mwaramutse neza mugenzi
mwaramutse nawe
ku mazina yitwa Nkurunziza Eric abantu benshi bamenye ku izina rya Rubambo mwe namwe mwitwa gute
Nkundwa nawe Eric
Nkundwa nayo Eric ni umwe mu bantu basanzwe bakore barondera ubuzima bw'ingamba gisagara ca Bujumbura nkuko musanze muzi ikintu basanzwe bavuga ngo igisagara ca Bujumbura ngo kiragoye cyane gose ariko Nkundwa nayo Eric ni umwe mu bantu bahisemo guhiga ubuzima muri kino gisagara ca Bujumbura ngo bivuga ngo biragoye bakoresheje ikinga. Mbese Nkundwa nayo Eric ubuzima bwanyu bufatiye ku ikinga mubona gute bugenda gute mbega ikinga rifafiri bafitiye akahe kamaro mbega kuva mutanguye akazi kanyu mubona kagenda neza gahura n'izihe ntambamye ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kwigira hamwe na Nkundwa nayo Eric aratugira kumuri rero ukuntu yatanguye akazi kiwe karibu Nkundwa nayo Eric
nakore twatanguye mu 2006 je ndiko ndabiraba abantu bavuga ngo karagoye haba namba uwo muntu arabeshe nagomba ndakubwiye yuko jewe kantunge umuryango kandi kugeza n'ubu ndabayeho ntangorane ntawe sega abantu bavuga ati ukuntu nawe byabibaye babayeho bivana ukuntu bawitwaye ugiye mu nzoga urabaho nabi mugabo witwaye neza ntangorane yego
akazi ku taxi velo nakazi umenga abantu benshi barasuzugura nakazi umenga ntaco abantu kabanwezwe ko nakazi mbere wanashaka gakoresha ingufu nyinshi mbega wewe ukiyumvira kugatangura wavyumviriye gute
yabaranye natanguye buke nkora ninyegeje mbanza kuraba uko nubimeze ariko uburuhiro narakoze ndabona biriko biraza buke ndatenga ndazana mu mudamu ubu ndavyara abana ubu uyu nyine imana yarahezaga mbere ndubungeza kuri babiri kandi turabayeho
akazi ku taxi velo abana yatubwira yuko kamubeshejeho neza cyane ko kandi katumye arondera umugore akaba agaburira abana babiri akaba murumva neza yuko ashobora kuba yipangiye cyangwa afite parcelle yiwiwe bivanye n'aka kazi kiwe byo byose ashobora kuba yipangiye nizere yuko kandi kamuhinzu yiwe neza
nokuri ndashima ndipangiye kandi inzu ndayirihanye ndagiranye nyine amahera nkayaronka nayo nicaye nkanwa ndaza ntangorane
sinzi ko hariho nk'igishinga nawe mwoduha mbega uretse ibikorwa mumaze gukora ngaha yanyu mu gisagara ca Bujumbura kubera akazi kanyu ku taxi velo iyo muturuka ku Gatumba hari icyo mwamaze kurangura kivuye mu ikinga
mu Gatumba iyo duturuka urashobora kukotesha ahantu ukarima nk'uduharage cyo ukarima ibigori ibindi byose bica biza buke biva aho hantu nyine uba wakose yego
ugitangura akazi ku taxi velo ndakubaze gato ugitangura akazi ku taxi velo watangura utubwira yuko wagize winyegeza kubera iki wagira isoni wabite ni igiki cyagusunika kugira kwinyegeza wategwa n'isoni kubera ko kubara akazi kagayitse nk'uko n'abandi bavuga ngo karasuzuguritse wabiterwa n'iki
haba namba natanguye ntwara abana ku ishuri aho oyi uko kwinyegeza ni kubera ntari bwari himbwa ngo ninjire mu bandi kugira nyene ni sumemwo ibana hanyuma rero ndabona yuko biza biraza ndatinda ndaza ndatwara abana ku ishuri bampa amahera ku kwezi ndasanga nateye imbere nyene ndacyandatinda ndari amahera y'imbuga
Nkundwa nayo Eric aratubwiye yuko abonye ukuntu akazi kiwe kama katera imbere yahavuye yiyumvira yuko yorihanga amafaranga y'imbuga mbega amafaranga y'imbuga mu majoro make kwa kwadukurikira batazi amafaranga y'imbuga icarico ngo bafashe ukabatahuza neza icarico
amahera y'imbuga ni haja hantu bawinjye mu bandi ugasanga bahashitse kuva kera rero mu gihe winjiye utegerezwa gutanga nkayo batanze kandi amahera nkuge ngo ni make ni hafi ubumbere tugeze muri 40 je mbwa natanguye dutaga 30 mugaje narishe 25
amahera y'imbuga mumva kata amafaranga make cyane gose 40 ku kazi ku taxi velo mumva yuko amafaranga menshi cyane gose kandi ushobora kuyariha mu gihe utabona yuko umugabo uri kwatera uja imbere akandi kabazo kuri mwene wacu nkundwa nayo Eric kameze nkuku kuva uyumviye ko ukiri umujene utwara ikinga urondera ubuzima umukobwa waresha wamuresha abi umugore watoye wamuriheje aziko ako kazi ugakora canke yaraje asanga uragakora
nyabana yasa mu bisanzwe yarambona twarahura hamuramutsa nanjye kandamutsa ebana hanyuma rero yagiye kubimenya yuko nkora tagisi rivero mu nyuma kandi ntivyamuguye nabi ndibaza n'ubu kugeza gutubanya neza nta kibazo
mwaraho ngo ntivyamuguye nabi kubera yuko yasanze ari byo bizomugabura ubuzima bwiwe bwose ararwengeje cyane gose mwaraho sinzi ko nyuma yuko tutangiza ikiganiro sinzi yuko ari cyo wabwira abagabo bagenzawe cyane cyane bamwe usanga bicara mu nzoga ugasanga nacu bafite bakora ugasanga bamwe bagaya akazi ugasanga nacu bafite bakora sinzi ko ari cyo bahanura hama tukigeza ku musozo w'ikiganiro cacu
ikintu no bahanura ni uko bogira nte bokora amaboko mu mpuzu bagakora hajya akazi nta kazi kabi kabaho hajya hose n'umuntu umuntu azakubwira ati ngo ukore iki iyi ubonye ari ikintu cyo guhamahera uzogikore kuko zawirinze kwiba uko kwiba n'icyaha murabizi namwe
ni mwarabunyere mubona ko ari umugabo muremure ansumbye uburebure umugabo atagase cyane gose umugabo w'inzobe sinzi mukorogo yisiga umugabo mubona ko nyine ari umugabo w'amafyeri niwe nyene yari katubwira ku bijanye n'ubuzima bwiwe akoresheje ikinga bakunzi ba Black TV ikiganiro cacu na nkundwa nayo Eric kirangenga kandi afise n'akaradi
akaradio ndagafise kandi agakomeza gisimve
ako nako kwaguza ngahe
aka aye make ni 35
mwarabu murumva yuko amaze gutembera cyane gose yaguze n'akaradio ki 35 kandi agabura umugore n'abana nibindi byinshi yatubwiye yagize mu akamara namwe akadiyo kadasanzwe cyane gose aha bujumbura gabisa abantu bake yacu cyane gose bashoboka
nge mbere ndakabavugiriza mu mbere
mwarabu n'umuntu ateye imbere cyane gose okay mwarabu nizere yuko ndagusaba imugisha ndagusaba imugisha mu kazi kawe atuzimaye n'umuziki mwarabu nasanzwe cyane gose hama ku bakunzi ba Black TV tubasabe mubandanye mubwira ama like ama subscribe n'ama comment kugira ngo mubandanye mwibira ba mbere kuronka ibintu bishasha biwe kuri Black TV mwari kumwe na Nkunziza Eric na Iradukwa Nathanael kuri kamera sawa umunsi mwiza w'ibihe byiza amerereye mwaba yakoze cyane gose
ubona mwebwe murakoze
hama akazi keza
ntangorane kwe